Muntumbero yo kubandanya ryegera kandi ryoroheza abanywanyi baryo ishyirahamwe ryo kuziganya no kugurana na miteke ryaraye ryuguruye kuri uyu wa 18 Kigarama umwaka w'2020 ishami ryaryo rishasha hariya ku murwa mukuru wa komine ya Bukeye iri mu ntara ya Muramvya aho ngo nukugira babandanye bafasha abanyabukeye na cyane cyane abakozi bihinguriro ry'icyayi ryiteza risanzwe riri mu micungararo yaho kuronka uburyo bwo kubandanya biteza imbere ngo na nyabujya ngo ari umushibuka w'iterambere Ale Gahama umuyobozi mukuru wa miteke akemeza ko otebe n'abakozi bayo basanzwe bafitaniye imigenderanire myiza
kuri uno munsi twaramutse tugendera ino komine ya Bukeye tuje kugurura icese kino kigo giserukira miteke muri ino komine ni icyumviro cyavuye mu barimyi b'icyayi abarimyi b'icyayi b'ishami ryateza bari bifuje yuko tubegereza inyubakwa aho bashobora gukorera ibikorwa by'ibanki borohewe ijambo rikurikira ni ijambo ry'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe miteke aho ashima yongera akengurukira ishyirahamwe utebe ryaserukiwe n'urirongoye hano aho ritigeze rihengeshanya mu kudufata mu mugongo mu bintu bitandukanye na cyane cyane mu bikorwa bigezweho muri ino minsi igikorwa kigezweho ubu ni igikorwa cyo gukorera mu iterambere aho umunywanyi wa miteke ari umurimyi w'icyayi cyangwa umudandaza atazosubira kugenda urugendo rurerure agiye kuraba ibiri kuri konte yiwe twarumvise akamo leta yaduteye yuko ari ukuvunira urugendo abatwituye bose akamo gakuru yuko twobaha ingurane itavuna iyo ngurane y'umurimyi kuva uno munsi tugiye twe kuyitanga ku bice 8 kwijana kandi ku mwaka iyo ni to degressive imwe to ntonya ishoboka twaranabateguriye utudeni twa Noweli umuntu agomba kugira Noweli yitura miteke n'umubyeyi nta kuntu twari kugira Noweli abanywanyi bacu tubasize inyuma
uwo muyobozi abandanya abwira abanywanyi babo eka n'abandi bantu baba hano iwacu ko miteke iheruka kubazanira akabirya bise ni kashi
n'uburyo bw'uko umuntu naho yoba adafise ikonte mwe muri miteke canke ahandi ashobora kuronka uburyo buhawe na gakarata ako gakarata kaba kameze nk'uku na gakarata ushobora gukoresha ku telefone canke ico bita tablete ugakoza ko ukaca uronka ibikorwa bikoregwa mu ibanki byose ari ukubika canke ari ukubikura bivuga rero yuko ibikorwa bya nikashi bikorera ku mitumba yose y'u Burundi naho budashoboye kwegera ibanki kubera ishami ryaryo ribaye kure canke uburyo bwo kwiyunguruza utabufise hafi canke imirimo urimwo itaguhaye akanya ko gushika kuri banki ni kashira guha akaryo gukorera ivyo bikorwa byose aho uri ari mu kibano canke uri mu nzu canke uri ku kazi miteke ikoresha mu kwegera abanywanyi aho bari hose bakoresha gakarata ako gakarata kandi karazimbutse gose ugakoreshwa na kuba aja ugiye kumwaja ari butike canke ari magazine nini canke ari bitaro aho hose dukorana na miteke uragenda bakagutunganiriza ukoreshe ako gakarata
twabibutsa kwishyira hamwe yo kuziganya no kugurana na miteke rimaze kugurura amashami yaryo arenga 10 icyicaro cyaryo kikaba kiri mu gisagara cya Bujumbura